He has done so much to me, I cannot tell it all. If I had 10,000 times, it still won't be enough. Umetenda mengi kwangu, siwezi eleza yote. Hata kwa lugha kumi elfu, bado haitatosha. Mungu aniponyaye, akiponya uponya kabisa. Ajuaye moyo wangu ni mbaya.